ibirere vy'i Vermont bigoye gutegekanya mu bihe bimwe mwe byo mu mwaka hashobora kugwa sino uyu munsi bukeye hakakizuba muri uyu mukanda tuzakwiga ibijanye n'ibirere canke ibihe vy'i Vermont ninge n'umuntu yokongereza ikiringo c'indimo imbuto nziza zo kurima muri aka karere n'igihe umuntu yoziterera ubushikiranganje bw'uburimyi bwa Amerika bukoresha ikarata idasanzwe igabura igihugu mu mazone bifatiye ku buryo bwo kurimira muri ico kirere kumenya rero igice canke zone byawe bigufasha kumenya itariki ya nyuma ya kimwe bita frost mu cyongereza mu gace kawe mu gihe cha spring no kuvuga hamwe ibyatsi bitanguye kumera be ni tariki ya mbere ya frost izoshikira ko muri cha gihe cha fall no kuvuga cha gihe amababi atanguye gukoroka frost ni igihe ubushuhe bugabanutse cyane gushikaho amazi aba ibuye ku rupimo rwa Fahrenheit ni degre 32 iki gihe hafi y'ibitegwa byawe byose birapfa utaravye neza kumenya itariki ya nyuma ni ya mbere za frost bizogufasha gutera no kubiba ku gihe canke kubatura imivyaro muri pepiniere uyijana mu mirima ku kiringo ciza umurimyi agereranye w'i Vermont atangura gutera no kubatura imivyaro itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu ariko abantu bamwe bashobora gutangura imbere yaho mu kubiba imbere y'idirisha rirasigwa ko n'izuba bakoresheje pepiniyeri canke bubatse ico bita cold frames mu rurimi rw'icongereza cold frames ni ahantu ushobora kubiba intete canke ugatera imbuto mu ntango y'igihe bita spring no kuvuga iyo ivyatsi bitanguye kumera kugira ngo bitegwa bigire umuvuduko ahantu abakingiye ku mpande zose umuyaga kandi hariho ikirahuri canke isashi hejuru kugira akayaga kinjire ibi bituma ibiterwa biguma ahantu basusurutse mu kubika ubushuhe mu ijoro bituma bikingira ca kintu bita frost ariko reka dufate ko ata pepiniere ufise canke ya cold frame ikindi gikurikira ni ukumenya imbuto wogura zijanye n'ikirere kugura imbuto zibereye binganya kamaro no kumenya igihe cyo kudusaho canke amapaki zigurishizwamo hama hariko agace kitwa days to maturity iki kivuga iminsi bifata kuva igihe imivyaro isohotse mu kuzimu gushika umunsi igiterwa gishobora gusoromegwa ko uko igitigiri kiba gito kuri ka gasaho ni kuzorya igiterwa n'ingoga ibiterwa bimwe bimwe bifata iminsi 45 ibindi bifata 90 ariko wibuke ko i Vermont ibiterwa bifata iminsi 110 gushika ku 120 bimara igihe kinini cyane ikirenga kiretse uzibivye muri pepiniere mu kwa gatatu canke mu kwa kane ariko imbuto zimwe zikunda imbeho izi zitwa mu rurimi rw'icongereza cold hardy crops ni nka zimwe bita kale spinach mustard greens and swiss chard ayo mazina mu kirundi ntayo dufise ufise ubutaka ushobora guhita ubiba izo mbuto mu butaka mu kwa gatanu ufise ubutaka ushobora guhita ubiba izo mbuto mu butaka mu kwa gatanu uribuka ko iyo ubushuhe bwiyongereye mu kwindwi canke mu kumunani gusasa utwatsi iruhande y'ibiterwa bifasha ubutaka kuguma bubomvye bigafasha n'amazi kuguma hasi mu butaka iyo ibiterwa bidakunda imbeho nk'itomate ibiringanya ipiripiri ushobora gukora ibi bikurikira gukurikirana kenshi ihindagurika ry'ibihe ukoresheje telefone canke internet kugira umenye nimba ubukonje buja hasi ya degre 32 ya Fahrenheit sasa hasi isashi yirabura canke ikindi kintu kugira wongereze ubususuruko kubiterwa vyawe kandi ukoreshe kimwe bita raw cover no kuvuga ya shitingi idasanzwe raw cover canke izo shitingi ni nk'uburengete budasanzwe bwera uburemurutse ubutuma umuco w'izuba n'imvura byinjira ubwo burengete burazimbutse kandi bworoshye gukoresha buracakira ubususuruko bukingira ibiterwa imiyaga ikaze bukinga umuyaga ukanye wa frost kandi bukora neza cyane kandi niwo muti mwiza wo kugwanya udukoko atamyuka mibi yongeye koresha insinga uduti canke ubundi buhinga mu kwigumiza yoro cover hejuru kugira kayaga gatembere neza imbere igihe cindimo kirangiye ushobora gukoresha kandi ya rokavu canke bwa burengeti canke ya shitingi iremurutse mu gukingira frost ibitegwa ubu rero ubumenyi bwiyongereye kuvyerekeye ibihe canke ibirere by'Vermont n'uburyo bwo kuvyifatamwo tuje gutera